Olugero lwaffe mugataliiko nfuufu. Akuba owuwe, akuba awuumba engalo. Amakulu, oli bw'aba akuba omuntu we, teyeemalaayo, naye bw'aba akuba gw'atalinaako kakwate, akubira ddala. Okuwumba engalo ng'okuba, gw'okuba talumwa nnyo, okwenkana gw'okubye ng'engalo zitadde. Olugero luno lutuyigiriza obutasosola muntu, naddala be tubeera nabo, tubayise kyenkanyi mu ngeri zonna.